Nina bezule dumele ngahlomanga kwakhangela amanke ngane nazi indaba ze 1KZN TV nifundele uphilano kaCebo Khulu sanibonani. Indaba ehamba phambili zithele kaMthani yaliseva ngokulungiselela inhlekelele. Wezemfundo kuzolonke ube neGunundu neKwaZulu Natal. Kanti kwethula isifundo ngomkhosi weLembe. Sanemukelene nabendlovena amandla kwindaba zethu ze 1KZN TV. Undunankulu wesifundazwe KwaZulu Natal uThamisa Nqandulu uthi lesi sifundazwe sasithola ukuthi okwamanje asikabinazo kuyinhlelo zokuxwayisa kusenesikhathi ukubhekana neyinselelo zesimo sezulu. Lokhu kuvele kwisithangamini abezindaba lapho into ledalulwe khona amasu abanawo okuzama ukubhekana nomthelelo ongemuhle odala ukuguquguquka kwesimo sezulu.
Udaba lokuthola isombululo zokubhekana nomthelela wokuguquguquka kwesimo sezulu kumele kube seqhulwini ukwedlula zonke izinto uhulumeni.
Kufanele omasipala bethu nohulumeni esifundazwe nohulumeni wazwelonke lubukusisa udaba lokuba kube nemali eyenele ebekwayo eceleni ukubhekana nesimo lesoguquka kwezulu bese kuthi laba beyimboni okuyibona abayimbangela yale carbon egcwele emkhathini babambe iqhaza nabo ngokuthi bafake imali ezinhlelweni zokulwa nalokuguquka ikakhulukazi nje emadolobheni udaba lolu lama storm water drainage system okubalekile ukuthi kube nemali ukuba kuphuthunywe kubalungiswe ukuze uma kuba neyikhukhula amanzi akwazi ukuthi aye endaweni efanelekile angagcina ethatha imphefumulo yabantu. Sizoqala ke sixoxe sibe nengxoxo ezoba khona silontshe i-council yokubhekana nalesi simo lesi kuzoba kune ma stakeholders amaningi azobe ingxenye yayo. Bese siphinda sesiba nengxoxo ke ezoba khona laso khuluma khona ukuthi siyaphambili kanjani njengesifunda saKwaZulu Natal.
Kuzokhumuleka ukuthi muva nje isifundazwe KwaZulu Natal esihlaselwe yiqhwa elishiye inqwaba iqhinqe emgwaqweni u-N3 kwazise bekungahambeki. Esithangameni nabezindaba sikaNdunankulu wesifundazwe namuhla kuveleke ukuthi luseliningi ucwaningo okusamele lenziwe ngalesi simo kanti kuzobhekwa nasekusetshenzisweni ezobuchwepheshe besimanjemanje. Kudonswe ngendlebe abaholi bomdabu ukuba ke baqikelele uhlobo lwezindawo eyisikelwa labo ke abafuna ukwakha.
Jikelele lolu daba udaba oludinga namakhosi ukuthi la kubekwa khona abantu izindlu zabo bangabekwa emfuleni ukuthi imali ngoba selina manje kube neyikhukhula ezinkulu kumuka abantu kulahle imphefumulo. Kodwa okufanele sonke sasingabambe iqhaza lokwazisa nje nokukhuthaza abantu ukuba baqikelele nokungaweli imfula bayithathe kancane bese kulahleka imphefumulo ngoba lolu daba loguquqwa kwesimo sezulu udaba sesixwayisilwe yilo yilaba abaqagula isimo sezulu ukuthi lukhona futhi ufanele silalele ixwayiso uma bezikhona abantu ngempela makuthiwa bangahambi ngempela.
UNdunankulu ubesohambeni lokuyothamela ingqungquthela yokucobelelana ngamasu kokuguquguquka kwesimo sezulu ebibanjelwe e-USA kanti uchazake ngobudlelwane obukhona.
Vele kunobudlelwane obukhona nalesa sifunda esilapha e-US la khona i-DUT University kukhona i-exchange program eyenzeka nenye yama-university akhona esibe sincenxa ukuthi neMangosu University of Technology nabo bayenze ibe ingxenye yalolo hlelo lolo nje basazi ukuthi kukhiqiza onjiniya abaningi lapha esifundazweni sethu. Kodwa sacizela nanokuthi faneke omasipala bethu bala KwaZulu Natal sizame ukuthi sibahlanganise nomasipala abafana nabo ngokwesimo ngabe isimo esomnotho ngabe isimo sokuthi basemakhaya noma basemadolobheni bakwaZulu Natal ukuze kube nama exchange programs.
Eyindabeni se-1KZN TV kube kuNtomkhona Mvubu ngisithi kwini.
Ngqongqoshwe wezemfundo kuzolonke usiviwe eGwarube kanye nephini lakho Regina Mahawule bahambele kwisifundazwe KwaZulu Natal ke namuhla ngenhloso yokuthola ingqinamba eyibhekene nalo mnyango kulesi sifundazwe. UGwarube kuqhuba uhlelo lomnyango wakhe lokuhambela kwisifundazwe lapho besuke bezohlangana khona nobuholi ke besifundazwe balalele baphinde futhi babone ukudinga ukuba ke bangenelele kukhona. Lo mhlangano bewubanjelwe Anton Lembede MST School eThekwini.
UNgqongqoshe wezemfundo kuzolonke usiviwe eGwarube uthi bekubalulekile ukuba afike azozibonela ukuba isifundazwe KwaZulu Natal siqhuba kanjani. Usho lokhu ngemumva komhlangano abenawo nobuholi balomnyango kulesifundazwe wabese edlulela esikoleni esacekeleka phansi ngenxa yesijengishane othongat.
Sizile apha eKwaZulu-Natal namhlanje, lena i-visit is part of a learning and listening tour endiyenzayo apha eMzantsi Afrika, apho ndihamba kuwo wonke amaphondo. Kubalekile kum into yoba ndihambe ndiyozibonela ibana amaphondo asebenza kanjani na. Njengamphathiswa omtsha ofikayo kule sector, it was important into yobana ndizame ndizozibonela into yobana baqhuba njani na ii-provinces. So sizile ke apha eSeatides High School, siyayazi into yobana iSeatides ibiye yaba yi-victim of the tornado at and I've come to see the old school here. They've been accommodated kwi-mobile classrooms, but ke one of the things engifuna ukuxoxa nayo no-MEC is that kuyanyanzeleka into yoba esa sikolo si-rebuildwe so that abantwana bazokwazi ubuyela esikolweni.
UKwaRhube uthi uzwile ezinye izingqinamba ezirhaqe isifundazwe okubalwa ezimali okuyinkinga yezwe lonke.
I-challenges esinazo obviously is the issue around the challenge kahulumente wonke, which is i-budget cuts. The challenges esinazo into yobana zii-issues into yobana apha eKwaZulu-Natal it's a rural province, nangona kukhona eThekwini but it's a rural province and ineengxaki zazo, iingxaki ze-infrastructure, iingxaki ze-roads, water and sanitation. And so zezi zinto ke ngoku ndifuna ndizawukwazi ke ngoku now that I've come here to have a greater appreciation of some of the challenges ezifaswa zii-provinces. And ndizile naku-MEC sabonisana into yobana uza kwenza kanjani for ii-plans zika-2024.
Kanti ungqongqoshe wezemfundo KwaZulu-Natal uSipho Hlomuka uthi ukufika kwangqongqoshe wezwelonke kunikeza ithemba kulo mnyango.
I've promised to engage with National Treasurer uzokwazi ukuthi sithole more budget sizokwazi ukuthi si deal na challenges that we are faced with. Why do I say like SI tight since the school is affected by the tornado and it's doing a more man. So ukuthi ukuba khona kwabo kuzokwazi ukusiza sikwazi silungise inkinga zethu.
Izindabeni ze 1KZN TV ku Ayanda Dube Sothongat.
Kubalekele ukuthi uyazi imvelaphi yakho ngoba lokho kukulekelela ekutheni uzazi ukuthi ungubani nokuthi futhi ke ubheke phi. Lawo ngamazwi ezinyanele esilumdlokombane umntwana uMasika Mahle Zulu obethameleke inkulumo sifundo yomkhosi welembe kanye nomhlanga empangeni enyangathi KwaZulu-Natal ebisengethwe ngaphansi kwamasipala waseMhlathuze.
Le nkulumo sifundo yomkhosi welembe kanye nomkhosi womhlanga ibihambisana ke kanye nokufunda ngomlando kaZulu ibisingethwe ngaphansi kumasipala oMhlathuze, kanti ibithanyelwe kumntwana uMasiko Zulu onomehlo bezintombi kanye nezinduna zamabutho. Umntwana uMasiko Zulu uthi ukuhlelwa kwale nkulumo sifundo yalo mkhosi yombili kugqugquzela ukukhumbuza isizwe ukuthi singobani.
Izinto ezifana nalezi zibuyisa ubungithi obuphelele njengoZulu, zibuyisa ithemba kubo bonke abantu engicabanga ukuthi bayathinteka njengoZulu, ngoba siyayibona kancane kancane into ye-civilization. Ayikho wrong, but somehow i-civilization ilingisa ngathi zocindezela into esasiyiyona nesifisa ukuba yiyo siyisintu. Okufanele sikwenze ke ingqondweni zabantu ukwenza sure ukuthi ngaso sonke isikhathi we remind people ukuthi siqhamukaphi, ngoba asikho isizwe ukufuna sikhohlwe lapho siqhamuka khona, ngoba once wakhohlwa la uqhamuka khona nala ubheke khona uzoba nenkingi. So ama lectures afana nalawa they are reviving, actually it's a spiritual reviving izinto ezifana nalezi, ngoba zikubuyisela wazi ukuthi mina njengoba ngikhona ngiqhamukaphi.
Le mkhosi yombili obekufundiswa ngayo lapha isingathwa ke ngenyanga eyodwa kamandulo mnyaka yonke. Umkhosi welembe kusuke kugujwa kusuku wakhothama ngalo isilo uShaka senza ngakhona, kanti umkhosi womhlanga wona kusuke kuzohlolwa kwezintombi ezisuke eziqhamuka ezigodini ezahlukene ziphinde zifundiswe ngokuziphatha. Umntwana uMasiko Zulu unxusa amakhosi ukuba ke enze isiqinisekiso ukuthi kugcina kumlando ukuze ke udlulisele kwizizukulwana.
So supporting, ngoba bona basuke basondelene nabantu ngaso sonke isikhathi, kufanele ngaso sonke isikhathi babakhumbuze imvelaphi yabo ukuze bangayikhohlwa laba bantu ukuthi siyisizwe esikhulu siwuZulu ngenhlanhla enkulu ngokweyinombolo nje zama ethnic groups eSouth Africa uZulu nje unumber 1 so sine advantage ukuthi asiyitshaleni lento kuZulu siyibuyisele kuye sibajove ngalento yokuthi baziqhenye babe ne pride ngento yabo
ezindabeni ze 1KZN TV kube uNkosinhle Mthembu empangeni.
Umasipala weTheku kanye nomngeni uThukela Water kwaZulu Natal babambe kesithangameni abezindaba namuhla ukuzodalula kabanzi ngodaba lwenhlelo zokulungisa kweyinkinga zamanzi eziqhubekayo. Lo masipala uphinde wakhuluma nangezinye izinto ezithinta ukusebenza kwawo kanye nokukhokhwa kwemali ethinta izinsiza zikamasipala ezikhokhelwayo.
Babameya sebawa ngesikhathi sakho nibize sithangami sabe izindaba lana zokuchaza khona ngeyinguquko ezoba khona ezoqala kuyona le nyanga kakhulukazi ezithinta ukuncishiswa kwamanzi. But sikhuluma lolu daba kuneyindawo vele okusuka even before u-2021 engenawo amanzi. Kulezo yindawo izinto zizoma kanjani khona?
Well, kusho ukuthi lezo yindawo vese sehlelweni lokunciphisa amanzi. Ngeke zi-affect, zithinteke kulolu hlelo esikulona, umuntu usubhekisisa. Ake ngibalule nje ukuthi uma vese indawo yakho isi-applywa kuyona, i-low pressure. And okusho ukuthi the asekho isidingo sokuthi so apply low pressure kwena. If uvese amanzi wena wathola ekuseni abanye bewathola ntambama, asikho isidingo sokuthi siphinde sizokwenza uguquka kwena. Ngizama ukuthi kunabanye vese ngokubona isimo vese i-infrastructure yethu inqalazinto ebesibhekene nayo bese bengenile kulolu hlelo kodwa abanye bese le ngaphandle. Sizama ukuthi manje ke inkinga le esibhekene nayo siyilungise ngokuthi wonke umuntu athole i-treatment efanayo lapha edolobheni.
Uyichaza nje ngokugcwele kube yini umthelela wakho lokho?
Uyabona inkinga esibhekene nayo ngaphandle nje ukuthi abantu abaningi bathutheleka edolobheni bayeza la kumasipala waseThekwini kanti infrastructure yethu yayi ukwakhiwa kwayo engakulungela ukuthi imomathe labantu abaningi kangaka. Manje lokho kwenza ukuthi na infrastructure le ibe kuningi i-demand ekuyona le infrastructure ingasakwazi ukuthi ibekezelana ne-demand. And okwesibili yilaba abaxhume emanzini ethu bengawakhokheli. Othola ukuthi uma yena ngoba akawakhokheli kusho noma ngabe ayalikha nje ayavuza akanandaba and ngoba uyazi ukuthi akavuzeli yena. Uma ewasha empompini ufake impahla zakhe ebhakedeni avula umpompi zixhaxhaze njena konke lokho kunciphisa umthamo wamanzi ekufanele ngabe siuhambisa kubantu bakithi. Okwesithathu yikona ukuthi inqalazinda yethu vese sindala isimane ihlupha ngokuthi isinikeze ukuvusa lapha nalapha kodwa sibathumelile ke manje oplumber bazoba semawadini ukulekelela ukuthi ma infrastructure masipala ivuza bakwazi ukuhamba ukuyivala ukuze singabi namanzi amaningi asilahlekelayo emgaqweni.
Siyabonga kakhulu baba ngesikhathi sakho.
Siyabonga kakhulu. Thank you.
Meya kumasipala iTheku ubaba uSiril Qaba bekade sikhulumisana naye emva kwesithangami sabe izindaba besichaza kabanzi ngezinto eziyinguquko ezithinta amanzi. UDeboho Smisi wezindaba ze-1KZN TV kuChannel 261 ngiseThekwini.
Ake siyetolweni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye izindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nabesilo kwiindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Indaba ehamba phambili zithele kaMthani yaliseva ngokulungiselela inhlekelele. Wezemfundo kuzolonke ube neGunundu neKwaZulu Natal. Kanti kwethula isifundo ngomkhosi weLembe. Umasipala inkosi uMtubatube enyakathweni likaMthani ube nesivimba mgwaqo emgwaqeni R618 ongenalele edolobheni naseMtubatube lapho bebebheka khona ukuthi izimoto zisesimeni yini sokuba ke semgwaqeni behlola nencwadi zokushayela nokunye kokuningi. Imeya lomasipala uMxolisi Mthethwa uthi bahlose ukugqugquzela ukuphepha kwabashayeli kanye nomphakathi njengoba inyanga kaMfumfu yahlonzwa njengenyanga yezokuthutha.
Enyanga kaMfumfu kuleli ke yahlonzwa njengenyanga yezokuthutha. Umasipala inkosi uMtubatuba wemukelekele nyanga kokuthi ke ubambe isivimba mgwaqo emgwaqeni u-R618 ongenele edolobheni eMtubatuba. Izinto ke ezibalulekile bebesibheka ama-disk ezimoto ephelelwe isikhathi izimoto ukuthi sisimene esikahle yini ukuthi ke zingaba semgaqweni ama warranty kulabo bangawakhokhelile amatikiti omgwaqo nokunye.
October siyazi ukuthi inyanga esuke iphathele nezokuthutha sesizwe kakhulu usuku cishe nosuku eKZN emkhanya kude la enkosi umtubatuba sizwa kuthiwa kuneyingozi ezenzakala emgaqweni thina ke ikakhulukazi sakhele eduze no N2 umgwaqo obhizi kakhulu la khona ingozi ezihlele zenzeka khona sikhona ke namhlanje uqikelela ukuthi lezo zinto lezo esekade ngizibalile azenziki nezimonto ziba sesimene sikahle nabantu ke nje ke abasebenzisa umgwaqo basesimene sikahle ngoba ngeke kube izimonto lezi ezithutha umphakathi kuphela nezinye izimonto ezincane kufanele kube ukuthi siyayibuka siqikelele ngoba nalento yobugibengu isikhathi esiningi yenzeke emgaqweni ngoba kunabantu abaphucwa izimonto emgaqweni kunabantu ababanjwa inkunzi bekhona lapha emgaqweni kumiswa izimonto kubulawa iwindi emontweni ephucwe yikhali sizoqikelela njengoba kukhona nombutho wamasosha shala owamaphoyisa nazo zonke inhlaka zezokuphepha zikhona la sizoqikelela lokho ukuthi kuyenzeka ngoba la siyasesha nezimonto sibuka ukuthi abekho yini abantu abaphethe izikhali abekho yini abantu abaphethe izinto ezizokwazi ukuthi zidale ingozi noma zidale ukuthi umphakathi wakithi ungabisaba kahle
umthethwa uthi ke lezi inhlelo bafisa kuba ke yinto eqhutshwa zinyanga zonke kungagcini nje kuphela ngale nyanga ngoba ke kuphepha emgoqweni ikhona okubalulekile ngaso sonke isikhathi.
Siyafisa ngabe sikwenza njalo kodwa ke ngenxa yokuthi yalezi zimo akwenziki kodwa siyafisa khona ukuthi ngeke sikwenze ngoba ku-October kuyinyanga yezokuthutha kuphela. Sifisa ukuthi kube yinto eyenzakalayo cishe kanye evikini noma zonke izinsuku ezinhlakeni zonke nathi njengabaholi sisondele ukuqikelela ukuthi ngempela ngempela lezo zimo ziyenzeka ngoba ekugcineni uma abantu sebenenkinga kubuya kithi njengabaholi kubuya kithi njengamakhansela ngoba bonke abantu abahleli la emtubatuba nabala emtubatuba basuke emawardini amaward aphethwe yilama khansela esamba nawo okufaneleke sonke isikhathi kuwo wonke umsebenzi owenzakalayo babe yingxenye bazibonele bona baziqikelele bona ukuthi lezo zinto azenzeki
izinhlaka ezahlukene zokuphepha bezike ingxenye yalo mkhankaso leske izindaba zo 1KZN TV ngengosamukeliswe Nqulunga ngesemtubatuba.
Umndeni wakaluthule emadaka ezikhaleni inyakatho kwazulu-natal uthi usakhungathekile ngokulahleka kadumisani Wiseman Nqwabe oneminyaka engama-50 obudala nowagcina ukubonakala ngenyanga kancwaba ehamba eya ey'tolo. Ngokusho kwelunga lomndeni uNontokozo Luthuli uthi sebekhalela ukuthi ongenani bathole ithambo lakhe ukuze babe nokuthula uphinde futhi wancusa namaphoyisa ukuba basize ukuthungatha ihlobo zabo.
Umndeni wakaluthule emadaka ezikhaleni usakhungathekile kuze kube yimanje njengoba sekuphela izinyanga ezintathu uDumisani Nqwabe osesithombeni oneminyaka engama-50 alahleka njengoba agcina ukubonakala ngenyanga kaNcwaba. Lo mndeni uyachaza ngokunyamalala kwaQwabe kanti uthi lolu daba lwabiwa emaphoyiseni.
Silahlekelwe umshana walahleka ngomhlaka 6 August uDumisani Gumede or noma Qwabe. Sikhathazekile kakhulu siyacela umphakathi uma ukuthi khona okuzwayo usize ngoba sesile emaphoyiseni nasemaphoyiseni nasilutholi usizo nasemakhazeni nasimtholi nasebhedlela simtholi sicela wonke umuntu ozwa lolu daba sicela sisize kakhulu. UDumisani waphuma lekhaya ewumuntu oyishayela lezihlolo hlobo labo lesizulu wahamba azange asabuya sezwa ngomakhelwane mina ngihlale kha ngomagodi lekhaya sezwa ngomakhelwane ukuthi uDumisani udukile ake size sizobheka ngoba sebebona kuphela isonto engatholakali sase siyanyuka ke ngeza ngazobheka isafika engatholakali uneminyaka eyo-50 ubudala bakhe.
Lo mndeni uthi ongenani ufisa amaphoyisa angenelele ukuthungathi isihlobo sawo njengoba belibika lolu daba emaphoyiseni kodwa kuze kube yimanje luthi ukutholakala umkhondo. Lo mndeni uthi usuncamela ungenani ukuthola ithambo lakhe.
UDumisani umuntu ohleze khona lekhaya ngaso sonke isikhathi noma sifika sifika ekhona lekhaya kusiphatha kabi kakhulu 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 inhliziyo zethu zibuhlungu sicela usizo siphatheke kabi kakhulu njengomndeni siyacela Nkosi yami ozoba nolwazi asisize asitholisele yena noma sithole ithambo ngoba vese sesinayo iclue ukuthi akasekho ngoba kuyashiwo ukuthiwa yena waphosa ngala kamaholoholo so sicela usizo namaphoyisa asinikelele ngezinja ngoba kwawona amaphoyisa athula sisazi fanele senze njani.
Ukhulumela amaphoyisa asekhingcetshwayo uCaptain Siyanda Shanganze uveze ukuthi amaphoyisa asaphenya okanye asalandela ngalolu daba. Ezindabeni zikaZRN TV kubika uThabani Maphumulo esikhaleni.
Umsunguli wezindondo iNext Billionaire Awards abanjwa ngeminyaka yonke esayidogwini oseningizimu nesifundazwe KwaZulu-Natal uLungile Mbili uthi kumhlaba umxhwele ukwazi ukuthi uyingxenye yokuthuthukiswa osomabhizinisi. Lokhu kusho ngesikhathi kwethulwa ngokusemthethweni umcimbi walezindondo ozobe ubanjwa kwesihlanu kulo nyaka.
Wethulwa ngokusemthethweni umcimbi wezindondo iNext Billionaires Awards obanjwa minyaka yonke kanti kulo nyaka azobe ibanjwa kwesihlanu. Lezindondo zinikwa osomabhizinisi ithuba lokuziqhakambisa. Umsunguli walezi ndondo uthi lena yindlela yokubagqugquzela.
Sabona kuhle ukuthi sibanikeze ithuba lokuthi sibagqugquzele ukuthi sibe nani sibe nabanye ezibilonene business awards. Uqala kwethulo siqale 2020 2020 yakhulayo njengoba namhlanje sizohlanganisa iminyaka eyi-5 sine next billionaire business awards. Lama awards azoba namhlanje besizolontsha next billionaire awards si-announce nama-nominees. Kulo nyaka sinama-categories awu-20 nama nominees awu-60 asemkhakheni ehlukahlukene kama-categories ethu ngokuhlukahlukana kwawo. So namhlanje besizothi nje wonke umuntu akazi ukuthi ngomhla ka 4 December sine ceremony of the next billionaire ezobe se-sports and leisure iqala ngo-5 ntambama.
Ube sebala uhlu lwabazobe beqhudelana.
Ama-categories esinawo sino food and beverages, sino clothing and textile, sibe ne main awards which is the next billionaire businessman of the year and the businesswoman of the year, sibe no agriculture, bese kuba nayo le ade ngikubalela ngayo i-top achiever. Ahlukahlukene kukhona no imaging business, kuhlukahlukene nje emkhakhama business, kukhona no fine arts futhi nakhona.
Uthi inhloso yokusungula lezi ndondo imizamo yokuvulela osomabhizinisi ithuba lokuzimaketha.
Inhloso yalama awards ikakhulu kakhulu ukugqugquzela osomabhizinisi. Ngiye ngisho ngithi mina ingane enconywayo ivele yenze kahle kakhulu ngoba osomabhizinisi bethu abamnyama abanayo opportunity ukuthi bathole ithuba lokuthi babongwe ngemisebenzi abayenzayo. So lo msebenzi lo wenext billionaire one ubasiza kwi-marketing. The moment ezothi umuntu ezoshera i-poster yakhe ukuthi akavotelwe, abantu bayathola ukuthi babheke ubani lofuna uvotelwa, sebezokwazi ukuthi ibhizinisi lomuntu lenzani. Uyayibona loo nto leyo enye indlela yokuthi sisaqhubeka khona ukubaqhakambisa. So inhloso yethu kakhulu ukuthi abantu abakhule bebe ama-next billionaire njengoba igama lisho.
Imeya kamasipala iRenkonyeni ithi imikamo efana nalena bayayeseka ngoba idlala indima ekuthuthukiseni umnotho wedolobha.
Sina-ke ezirenkonyeni sipartnerisheke nayo i-next billionaire or umlando creative ngoba ibona abantu abakwazi ukuthi basitholele nama-SMMEs ebesingawazi thina njengoba sihlala erenkonyeni. Amaningi awo avela uma ngabe sekwenzeka lama-awards lawa ana. And-ke kuningi sikwenzayo ezirenkonyeni ukuthuthukisa imiphakathi yethu nabantu esendawo nokuthi i-economy iserenkonyeni ikhuphuke kakhulu.
Lezi ndondo sezobizwa nge-next billionaire R&M Mayoral Business Awards kanti azobanjwa mhla zizini kuDisemba. Lo mbiko beniwethulelo Zamando Sicele wezindaba ze-1KZN TV ngisesayidi.
Ake siyetolweni nabesilo sobuye sibuye futhi nezinye zindaba. Asibonge siphinde sinamukele futhi nenabiselo kwiindaba zethu ze-1KZN TV. Nazo ke izona ezihamba phambili namuhla. Indaba ehamba phambili zithele kaMthaniya Liseva ngokulungiselela inhlekelele. Wezemfundo kuzolonke ube neGunundu neKwaZulu-Natal. Kanti kwethula isifundo ngomkhosi weLembe. Ake sibheke engosini yezomnotho. Iranda kuleli ngu-R70.86 uma iqhathaniswa nedola laseMelika libe ngu-R19.16 kwi-euro yase-Europe libe ngu-R22.85 uma iqhathaniswa nopondo waseBrithani. Kuthi into ngegolide yona ibe ngu-$2,655.56 i-ounce. Kuthi into ngayo ongahluziwe ibe ngu-$73.90 umphongolo. Ake sibheke engosini yezemidlalo. Ukusebenza ngozikhandla ngisho sekubukeka sangathi abaqeqeshi beqembu lesizwe sebemzibile. Ngenye ke izinto umdlali weHollywood Bets Sharks aphelele fast abona ke iphinde yamphendlela indlela kuyiqembu lesizwe lamabhokobhoko. Ufaso noMnyaka ngamashumi amabili nesithupha yobudala wadlala okokuqala eqenjeni lesizwe ngontulukazi ka-2021 libhekene neGeorgia wafika washaya ke-try yodwa. Waphinde ke futhi wenza okufanayo emdlalweni wakhe wesibili lidlale ne-Argentina. Wadlala kumdlalo wakhe wesithathu kumabhokobhoko ebhekene neWales ngontulukazi ka-2022 kucishe kwaphela kweminyaka emibili ngaphambi kokuthi ke aphinde adlale kuleli qembu njengoba abuye emdlalweni weQatar Airways Cup neWales ngoNhlangulana nonyaka. Kulo nyaka usedlale kwemidlalo yesithupha eqenjeni lesizwe kanti ushaye ama-try amabili ngesikhathi iqembu likaRussia Erasmus linqobe i-Argentina kokusonga i-Rugby Championship ngempelasonto edlule. Ake sibheke naso isimo sezulu esingalendeleka. Nabomlilo othathe ushubuhanghwang washisa ikhotha zasendlebe kokosha neyisemabedlane. Ukamzimba umntana nethimba lonke le indaba sithi khulu.
Abethuli bethu bezindaba baxhaswe ithuli's Bayview Bridal. Ungabashayela kulezi zinombolo ezivelile.